Nkulu nkulu ubukhulu bakho bungelinganiswe nalutho amandla akho angelinganiswe kumele udunyiswe Nkulu nkulu ubukhulu bakho bungelinganiswe nalutho amandla akho angelinganiswe kumele udunyiswe
Baba wethu
wenzokungekho
khona kube
khona
wethu
wenzokungaguquki
khona
kuguquke
Nkosi
wenzokuboshiweyo kukhululwe ngakho kumele udunyiswe
Baba wethu
wenzokungekho
khona
kube khona
Jehova Shalom
wenzokungaguquki kuguquke
Nkosi
wenzokuboshiweyo kukhululwe ngakho kumele udunyiswe
amakhosi
amakhosi omhlaba
wona
akhothama kuwe izizwe zonke zesaba wena ezulwini ngale ngcwele ngcwele ngakho kumele udunyiswe amakhosi omhlaba akhothama kuwe izizwe zonke zesaba wena ezulwini ngale ngcwele ngcwele ngakho kumele udunyiswe
Nkosi yethu
wenzokungekho
khona kube
khona
Nkosi yethu
wenzokungaguquki
khona
kuguquke
Baba
wenzokuboshiweyo kukhululwe ngakho kumele udunyiswe
Jehova Shalom
wenzokungekho kube khona
Thixo wethu
wenzokungaguquki
khona
kuguquke
Nkosi
wenzokuboshiweyo kukhululwe ngakho kumele udunyiswe ukhuluma lamanzi alalele
Baba wethu
ukhuluma lesiphepho silalele
wena Nkosi
ukhuluma lelanga lifiphale ngakho kumele udunyiswe ukhuluma lamanzi alalele
Baba wethu
ukhuluma lesiphepho silalele
wena Nkosi
ukhuluma lelanga lifiphale ngakho kumele udunyiswe
Jehova Shalom
wenzokungekho
Baba
kube khona
Jehova
wenzokungaguquki
Baba
kuguquke
wenzokuboshiweyo
Baba kukhululwe ngakho kumele udunyiswe
wena Nkosi
wenzokungekho
khona kube
khona
wethu
wenzokungaguquki
khona
kuguquke
Jehova Shalom
wenzokuboshiweyo
Baba
kukhululwe ngakho kumele udunyiswe
Jehova ni
wenzokungekho
Baba
kube khona
wenzokungaguquki
Jehova Shalom
wenzokuboshiweyo